Slashed and torn.
Here I am on the road again. of the amplifiers ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said.
Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we ride. you can't resist us.
This is how we rise up. Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up. Heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up. It's our resistance, you can't resist us.
da 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 da